DJ Ras Kevo Entertainment.
Hey, what's up? What's up? This is DJ Ras Kevo. I'm telling you this festive season coming up in Amapiano season 1. Itakuwa kaya.
Sema hawa watu mambo yao ni tatu. Wahame Kenya, waende jela, ama waende mbinguni.